Here we go, people. Hammering.
Ha ha ha!